association na to fo yimwe nezio ku komena li bo tuku ebido iyo bo la choro ime onwe gi iyo ozo a na ewepụta ebe a ọhịa ọ ga ịnọ n'ime ya dịka mbụ na ọtụtụ mba niile na-eme anyị wetara ọjị aga m asị ka anyị gaa n'ubi onye bịara na nke ya onweghị ihe ọzọ m ga-ekwu aga m ewere ibu e ji ekwu okwu chie onye ọwụwa
His Royal Majesty.
Cha cha cha. What do you want to do?
Foreign of the Ladies and gentlemen, the power of the election.
Oh, guys, I'm back out with you. I'm so glad you're here. Thank you. Yeah. I'm gonna make you mine. Thank you.
China, China, don't know. Or maybe China. To whom I call China, but I am sitting alone. Where is the president? I'm so sorry, Mr. President. Did it jump for Galileo?
Check him out. 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 Check him out.